iyo kun jeer ana ku jecel kaligay ahaano aan koodnaan rabaaye kaalay kaalay iyo kun jeer ana ku jecel kaligay ahaano aan koodnaan rabaaye kaalay kaalay
Kalay kalay.